Umupasiteri yasomye kuri ka rwabitoki akita umutobe, ageze aho kamugera mu mutwe ananirwa guhaguruka. Yagerageza akitura hasi, bigeze aho aza gusingira inkingi ya Kanagazi ati mujye mushimira Imana kuko yaremye byinshi bidufasha, dore hateye n'irindi shyamba none riramfashije.